Nomusa Dube-Ncube'S, undunankulu waKwaZulu-Natal. Singuhulumeni waKwaZulu-Natal, sifisela wonke amaNazaretha uhambe oluphephile nolunompumelelo lokwenyukela entabeni engcwele. Siyazigqaja kakhulu ngenkolo nebandla lamaNazaretha elingumgogodla wokuphila kwesifundazwe sethu. Lolu hambo olungcwele oluqala ngomhlaka 3 kuJanuwari luwuphawu lokukholwa njengoba leli bandla lisuke likhumbula umqali wendlela, umProphet u-Isaiah Shembe, owasungula leli bandla eminyakeni engaphezu kweyikhulu eyedlule. Egameni likahulumeni wesifundazwe, sinxusa ukuthi ibandla lamaNazaretha lithandazele uxolo, ubumbano kanye nenqubekela phambili yesizwe. Sidlulisa izilokotho ezinhle kubaholi namalungu ebandla.